Stage, ladies and gentlemen, please welcome, nominated in four categories, including Album of the Year, Hulu Lindsay, and now a Nahoku Hano Hano Award winner, Kamakaku Kona.
Ahia ai ka nani o ka uiti i hiki lo. no hana o e no kuni no o ka manu lai no hei no hai o hana i ka mahi e o hana i ta ua noi no e no e o no e a o awi anei e he o mai o ho e i kou i no a o ho e a o awi anei e o mai o ho e aloha no.
Ladies and gentlemen, Hulu Lindsay and Kamakaku Kona.